whoa, 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 whoa. Lois, this is not my Batman glass.